Sani, brand. 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 Brand.
Mumuhamano tanga ngine yambaye
cyambere na mbere ndamutahura va mu ntara ya Muramvya intara iva mwabami kuvuga rero iwabo nabami ategezwe kuza yambaye nk'umwami bro ugo runtu wambaye ngaho nifuza kuza kurapa nk'ugo runtu nyene ndakwizeye ni rwapo ni rwapo cyangwa urahibongoza ni rwapo ivyose urakubita uraza gutabira vyose twagiye twemeze rero
Pogarizwaizi boy, go abasini beshari kotura bachamu, tubereka ibijigo bakaturiri misaya, undiri misaya jewu wanjinda yimena, nibashaka yukumu nungo yobanga banti, go beshi bifuza yukono kwa mamu wukene, oya namba hagimani chinzira, akimani gufende yabanu nibakurako, oya namba ne oya nibakurako, skirkot brut, if you nama yobera nukuri nama gisha, kufdon genda pona, sidiona kutsepona, ikimbabaza, abatate pupure gabari tukutsa, ngo basani papa ikugira tubage kwe bakayumubite kwimana yabahaye wa mudatu meziko ogiwanje nukora oya namba namba kirazira beshi bangitwa dogo kumbe bangera kurutugu cha igitugu kirakura kumbe ni gisumbito si cha kumudemo w'umutima nga ndifina nga mihe cha Unuva bara pabeshi bigira bakinga muri kema ariko ndafyo ndawigitse bujinga muri rapo ariko ndakumena shu cha gufyo buna makyobera nukore na magisha kwagwa
Why did? Why did?
Yeah.